me, he was before me. We are never going to show my 3 years of Zion. Agezi uJohn Mayimpeva uJesu akathi here comes Jesus, uthi here comes the Lamb of God. Bengiwazi ukuthi uhlu linemlenze u4 kodwa uJohn ubona uhlu linemlenze mbili, ubona imlenze u4 ewuthwayo ibonakali bonakale mbili, uthi nantobelelo uhlu engangisho ngalo. Bonke abantu bajike focus bayibhekisa kumntaka Maria, kanti uyena uhlu lophaya. Nyamuza umpostoli Paul ethi Christ our Passover lamb has been sacrificed. Umusibona nje sashintsha focus sabhekisa mehlwethu kuye, athe uJohane like the umose phakamisile inyoka yethu sehlane. So the Son of Man must be lifted on high. Manje alanele uhlu lingahlatshwanga, kumele hlatshwe ukuze kuphume igazi. Yilo lelo gazi azwa ngayo umpristi omkhulu endaweni engcwelengcwele ayosibika ukuthi sivumele izona. Manje lele mi-introdusayo akusilona le family, akusilona individual elomhlaba wonke. Hear me before I pray, there is no prize in it. Ngimzwile uJudas Iscariot egijima kubaphristi ethi if I give you Jesus, how much will you pay me? But there are 30 pieces of silver. Judas, you made a mistake. There is no price on him. He is more than all the prizes. There is no price in him. He is the Lamb of God. We are the Galadia. We are the Galadia. We are the Galadia.